Fortune, fame, mirror vain, gone insane, but the memory remains. Heavy rings on fingers wave, another star denies the green. The nowhere crowd cry the nowhere cheers of honor, like twisted vines that grow, hide and swallow mansions whole, and dim the light of an already faded prima donna. Fortune, fame, mirror vain, gone insane. Fortune, fame, mirror vain, gone insane, but the
da 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 da